Adasani adeɛ baako atwa sɛ onipa bi a ɔwɔ asase so biara dwene ho paa nneɛma nyinaa wobɛdwene ho deɛ wobɛdi wobɛdwene deɛ wobɛhyɛ wobɛdwene nanso yɛ adwene wɔwuo ho na dwene da a yesu bɛba nnipa bebree tena ase bɔ bra deɛ ɛbɛdi deɛ ɛbɛnom deɛ ɛbɛhyɛ yɛma bɛkɔ sukuu yɛbɛtɔ kaase yɛbɛsi fie yɛdwene ho nanso da a ɛbɛwuo da a yesu bɛba yɛnwene Job kaasɛm bi ɔso onipa ɔbaa wo no ne na yɛ tiawaa bi ɔha wo ma opue te sɛ nhwiren na wotwa odwane te sɛ sunsun wɔ nyina adeɛ baako atwa so onipa bi adwene ho paa sɛ owuo woyɛ dɛn owuo bɛfo akɔ sɛ woyɛ tentene sɛ woyɛ akɔ atia ɛyɛ berɛ nyame ahyɛ ɛduru pɛ wobɛkɔ nipa wura fi sɛ yɛde asase yi nyinaa yɛfa de yɛbɔ yɛbo yɛhu sɛ ahayɛ ne yɛba bɛtena nti asase hu nti obi kum ne yɔnko nipa hwɛ wowɔ asase bi a hanoma na bra bɛgye w'asase asase hu nti obi de obi akɔ gyina kɔɔtoawo kyɛ sɛ wɔsɛe ne nnua wɔɔka nsɛm wɔɔtwa ntorɔto ne so every blessed day yɛko ahenniɛ hu yɛko manso twee kɔ so asase wei so a yɛrekum nipa brother sister nneɛma wei nyina ɛbɛtwam saa nneɛma wei a yɛhu cars ɛbɛtwam efie ɛbɛtwam ntɔkwa asi baabi ama yɛtwa gya to adwuma kɛseɛ de source of income ɛbrɛ yɛ no yɛtwa gya to nipa nwene baabi ɛwu ɛbɛkɔ naano professor miss ɔkɔ adeɛ baako atwa so nipa dwene ho pa adeɛ a wobra pɛ ne nyinaa no agyapade a wobra pɛ ne nyinaa no wobɛgya ne nyinaa hɔ bia ne hɔ ade bɛkɔ da obia ne hɔnom a wanya agyapadeɛ wanya sika ne yɛasesɛ ne nyinaa de ahyɛ ne fundaka ho sɛ fa ne kɔ da ɛbi nsi da bi nsi wɔ asase yi so da berɛ a wobra pɛ nyinaa no ɛdeɛ paa na ɛda a wobɛwu no wobɛnya adeɛ baako pɛ na pere no hwehwɛ hwehwɛ yesu kristo akyi de kwan na sɛ wowu mpo a woatumi anya nkwa biom aberanteɛ bi tena sɛ wɔnya sika wɔbɔbra wɔdidi kyɛ sɛ wowɔ agyapadeɛ bi bebre nanso wanhwehwɛ kristo wɔ se o mɛnya agyapadeɛ ɛnɛ me nɔbaeɛ no aba enti mɛbubu m asan na masina kɛseɛ mato me nneɛma no apete mu awurade te soro sɛ wɔ sɛ wɔkwasea anadwi mɛgye wo kra afiri wo nsɛm na fa ne na nneɛma a wabra pɛ no wode bɛkɔ hwan na ɛbɛba bɛfa ɔnanani bi na ɛbɛkɔ akɔdie wote asase so akaka bi nsɛm sika woanya nti womu nnipa wonsuro nnipa ada yadeɛ bɛbɔ no ɔna wabɛwerɛ sɛ yɛmmɔ mpa ɛma wo nanso na aka akyi onipa da sɛne ntena se nwene ɔhu ne nnua a na wɔtiatia ne fa ahodie so ɛdeɛ na woyɛ ɛdeɛ na wogye adombrɛ ne yɛwɔ mu no ɛne twa sɛ wode sakra w'adwene deɛ w'ani tia ne deɛ ɛbɛsena kɔ ɛbɛtwam deɛ nam kwan mu ba nnadwene ho deɛ w'ani tua ne sɛsiɛ no mesi ɛbɛtwam akɔ na deɛ nam kwan mu ba no ɛnnadwene ho na wonim sɛ yɛ papa anaasɛ yɛbɔne ɛyɛ baabi mmienu ne yɛkɔ anyɛ bo nsɛm gye mu a yɛka ho asɛm no a ɛbɛyɛ heaven nti wopɛ sɛ wɔgya ne nhyɛ wo anaasɛ wɔpɛ asomdwue kuro no bi na akɔ ɛyɛ asɛnsɛbɛ ɛtwa sɛ woankasa wohunu baabi a wobɛkɔ because nnipa ɛwuo nnipa ɛkɔ ɛnɛ wu ɛdɔɔso nyina adwembɔne nnipa homa nsotwe yɛde yɛyɔnko kɔ aduro so si yɛnkoku no yɛmɛdidi neɛnom ne yɛntena ase wonim sɛ ɔwɔ so wobɛkɔ politicians nsakra ye ahemfo nsakra ye because yɛn nyinaa yɛbɛkɔ sɛdeɛ ebinom kɔɛ yesu kristo ba asase so bɛdii 33 years ɔwu kɔe elija ne moses mu nyinaa ɔmokɔ nti woo na abɛkyerɛ bo anaa asɔfo mpanimfo aba na wobɛdi sɔfo nansɛn yɛ anti wo sɛ wobɛkɔ anaa kae no hunu sɛ ɛberɛ ni nka so onipa bia ne hɔ nom a ɔbɛdi kyɛ bi professor mes wɔkɔ rollins kɔ jabid ankwa mu nyinaa ɔmokɔ mpanimfo ahemfo bebrebee ɛna awuwu kɔ asɔfo nimdifoɔ bebrebee na ɛkɔ wo nso nso saa na wo nso wobɛkɔ ɛntena se nyɛ akaka bi nsɛm nka nkyerɛ wo sɛ wo so wɔ mfasoɔ kyɛ onipa bi a woboa da ɛda womɔ nipa bi a so wɔbɛwu prɛko pɛ ɔwuo no akyi atɛmmuo adwene daa kye woate dwene sɛ ɔwuo ɛka abrabɔ ho dwene sɛ yɛadeɛ ɛka abrabɔ ho wosɔle a wompɛ nyankopɔn asɛm nti wodwodwe ntwie se nakoma m sɛ nyame biara ni hɔ nti awurade asɛm na woapoei ɛonyansa ɛwɔ hene yɛmfe yɛakoma yɛadwene ɛma awurade ɔbɛnam ne tumi nso aboa yɛn na yɛn nso yɛatumi yɛnya baabi pa akɔ kɔsɛ ɛberɛ ɛwɔm yi ɛyɛ berɛ bɔne yɛnante sɛ nyansafoɔ ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔnim nyansa ɛnkyɛ koraa no aba
din kan ka kire wo se hwehwe Yesu Kristo e chi di kwan yes ma japade ndie twam akọ na de nyina betwam nanso obrade asem die ntwam da ahiniye bebere betwam Rollins bedi ade wotwam kọ Atamis bedi ade wotwam kọ President Mahama ono nso nso wo bai former president okọ kufu adu de nsi so ebebe duru na kufu adu amemwo ni na agu at Yesu Kristo amemwo dia ewu da bi ara da sakra wagen na di asempani di da Yesu Kristo pe ban hwan yo yaba yankupo nshira na ontire ni nshira o Yesu Kristo di amen
be yo shi rabaa.